Thank you. kuzaa shida hii hatuwezi simama panaje tena.
Thank you. Thank you.